amaraso yawe arantunganya nakwizeye mbona kuri muganga sanze naribeshye
wabumbu yakanwa kawe uvuga ijambo rifite ubukana rihahamura watware umwijima Nkundi yunganiriza cyane unkundi